UKhuzani ugcine emhlulile uZimDolla woKhozi FM ngamagama, nangu phela eseyisholo yena ngumcimbi olaphana eKings Park Stadium ngomhlaka 5 November egcwalisa Spring Picnic. UKhuzani uthe waqhawaqa ngamabili amathathu kuZimDolla waseyiqhubekela yena ngendaba enkulu ezokwenzeka laphana eKings Park. Unxenxa abantu ukuthi bebekhona bethenge futhi amathikithi ngoba yena uzobe phethe uhlelo, kusho uZimDolla. Uzobe hamba noTshata nabosomizi, so phuthumani nithenge amathikithi egcwalisa Spring Picnic ngoba wangawathenga uzobhuthelwa.
Sanibonani igama lami uZimDolla, ngakabuyela ithuthu lesibhono from uKhozi FM. Bafethu ngiyanicela, niyazi nami ngomhlaka 5 kuNovember e-Kings Park Stadium ziyawa ziyaphihlika, gcwalisa Spring Picnic i-all white. Sobe sikhona nakanjani, mina ngizobe ngiphethe ihlelo, ngihamba nosomizi, ngihamba noTshata, kumnandi. Angekho umculo uzobe ngekho, ngiyanicela niphuthume nothenga amathikithi. Akhona ko-computer ticket, akhona ko-checkers, ngoba ngithi zobe ziwa, zobe yiphihlika. Ngizobe ngikhona nami ngiveze isibhono.